it's all the 32 countries that could as our computer up World Cup. Lena e Korea. The practice are not at all. Lo beke bancedisa upeyinta tamkhulu. Bezizotywa ngabantwana bakumvezo ke tamkhulu zonke ezi paintings.
Did you enjoy the exhibition?
So, enough project ke esibhizi ngayo tamkhulu. Beka ke no Paula kumvezo, mvezo komkhulu. Ubonakalisa ubazeza phaka kumvezo.